Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuke lapha sizake nombono kanentetha ke ejikelezayo apha kuma-social media ungena kooTwitter ungenaphi abalandeli ke noko babhokoda phaa beqela leKaizer tsho sibathi into abayiqapheleyo ke kutshintshe ikiti ke kwatshintshwa i-technical staff kwatshintshwa abadlali abathile kwathi Kaizer Chiefs yona inkqubi seyileya kotshintsho olukhoyo bathi futhi abanathemba uninzi lam lokubana ke nakule sizini ikhona into ke abazoyifumana phaa kwiKaizer Chiefs bathi ke abanintsi into eyenzeka si-stress qha into abazoyithola nakule sizini ngoba bathi sebeqaphile into yokubana ke no-Arthur zona kakuthanga kakhulu apha ke koko Stuart Baxter nalapha ke koo-Gavin Hunt ngendlela ke yokwenza nayo ngoba usawuqhubeleka umfana omdala ke wenza impa azame sifana bathi ke bebecinga uba phaka sizini ephelileyo ke umfana omdala ke ebesegqibezela nje ezimeshi zokugqibela ke yiyo laa nto ebeqhuba ke ngendlela uBaxter beqhuba ngayo bathi mhlawumbi ke kule sizini uzawutshintsha ke afakola kuhlobo kodwa usaqhubeleka ke usadlala usofrostla ngalaa ndlela ke uBaxter ebeqhubeleka esenza ngayo usadlala usakobhom ngalaa ndlela uBaxter ke ebeqhubeleka esenza ngayo bathi ke noko nabo ke likhona ithemba ke lithanda ukuphuncuka apha ke ngaku-Arthur zona uluvo ke elo ke baphulaphula ke labalandeli lepha koma-social media bekhala besithi noko ithemba likho sengeze ke lapho kwabo balandeli ke bakhalayo baphulaphula sithi sike sithande ukuqwalasela nje umcimanyana omncinci phaa kwiKaizer Chiefs sike siyibethelele into ethi ke abantu abanintsi ke xa kujongwa ke impazami ngakumbi ngoku ke kuqeqesha u-Arthur zona abantu abanintsi ke bamdifenda kakhulu u-Arthur zona bafuna ukulwa ke nabantu ke ababona ii-mistakes phaa ku-Arthur zona kodwa ke isimanga ngoku bezibonwa phaa kooBaxter bezibonwa phaa kooGavin Hunt akho mntu ke ebesilwa bebezibona nabo ezo mistake ngoku ke seyiphinde kule lento ngu-Arthur zona abantu abaninzi ke sebefuna ukumdifenda ewe siyavuma u-Arthur zona nguyena mntu ke une-future kuqela leKaizer Chiefs nguyena mntu uzozana otshintsho kodwa ke xa abantu bebona iimpazamo ezithile ithetha ukuthi abamfuni bayamthanda abo bantu bafuna ahlale alungise ke iKaizer Chiefs ngendlela erayithi umzekelo u-Arthur zona uqala nje phaa kwi-center back yakhe siyazi ukuthi umfana umdala ke ibiseyi-first game yakhe kodwa ke asirhaleli desidi games bayi 5 ke esenza impazamo ezithile and singahlale into kubona u-Arthur zona abeke uyaphuma uKaizer Chiefs ngoba ke i-future ke yeKaizer Chiefs ezandleni zakhe umfana omdala lento ke abantu abanintsi ke bethande ukufaka amazwi ke wengcebiso ukusukela phaa kwi-center back yakhe ngezizalo kunye ke nozitha Queenika leyana ke i-combination ngeze isebenze baphulaphula futhi ke noba ke angayizama i-matches iye phaa ko-8 angeze isebenze ngeza nje kokuqala umfana omdala naye engulwe bevele engadlali kakuhle nakwi-coach eziphezu ebezikwiKaizer Chiefs akazutshintsha ke adlale kakuhle ke apha kusandla ke sika-Arthur zona uGavin Hunt beyaqaphela ke wade wamsusa kusenter back ungezani wamdlalisa i-right back futhi ke nomfana ke kaBaxter ukuthi wamsusa naye ke wamdlalisa i-right back okubona ukuthi khona le nto ingahlanganiyo pho ngeza noko makazama uyiqwalasela umcimbi lowa we-center back u-Arthur zona kuya ke phaa kwi-left back noko makamsuse phaa uFrost noko uFrost lapha ugqwethekile afune ke i-left back le nto kuthiwa i-left back phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs athande ke ukubuyisela uFrost lapha kwi-right back yakhe phaa kwiKaizer Chiefs noko xa enokwenza lo tshintsho aphinda ngelapha esiswini ke azame utshintsha atshe ahlanganise phaa uSithebe noAlexander kunye ke lale ndodanyana ke yakwamarti azame ukuphungula afake noko abadlali abathile abazothi ke babe babaleka phaa ngaphakathi esiswini kuya ke phaa kugoalkeeper wakhe enze sure into yokubana ke usebenzi uyidumele ngukhune njengonumber one goalkeeper ukubana ke ukhune wamdala abanye abancinci wayibona loo nto emveni kwe-season iKaizer Chiefs ithe ke yabe ke i-pressure yehlile yabe iKaizer Chiefs ithe yafumana ke ikhaphu okanye ileague emveni ngoba ithe ke yaphakamisa ikhaphu ndiyagcina ukubana ke nabalandeli amaxhala ayawuthobakala kulapho ke u-Arthur zona uzane nguqu athi ke ngoku ndiyabhilda ndiyagroma okwangoku ke makungabhildwa makufake umdlalo obonakala into yokubana ke uzawinisa itim ungathiwa lo mdala ungathiwa lo mncinci uba lo mdala kuyabonakala into yokubana iKaizer Chiefs uzayiphumelela lisa makamfake kudesethe kuyofikelela apho ke iKaizer Chiefs itheke abeke iyaphumelela i-cup khona nabalandeli sebeqolile sebevuyile aqalise ke ngoku-Arthur zona ke abuild team nanike baphulaphula ke ningene nesto kubana ke niva njani ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeleni.